Ekitibwa kidde eri Katonda manyinga nyibusa wasomukono gwe zina nyimusa chemba mwagale nyo amatendo gate eri Katonda manyinga nyimusa wasomukono gwe zina nyimusa chemba mwagale
Some more.